Magabo, Nobody, Badushimu Yahoo. Saitariche, Vinatanda Tu, Niho, Basha Pinch, Ramakumia Chamuchi, Basha Tuswara Mume, Ramunuza, Kushiki Saha, Nitramia, Ile Yojiwe, Rachasui, Amizu Nikama, Kumutumba Dai, Bahura Navanu, Walkwari Tao Kira, Izunjatine, Zirabafata, Zirabachumita, Vanera Sharakomerek, Maravaneva Komerese, Munyuma, Haribaki, Tariman. Vingi, Kurusavatan Yene, Varuye, Navana, Mistori, Vavi, Vavukana, Umwe, Vacharamish, Hanyuma, Wundi Ramunyuza, Nawele Nituaro, Nituamenya, Yenyo Yiwe.
Dawa ikaze banywanyi bacu mu makuru n'ibiganiro twabatunganirije kuri uyu munsi. Turi ku igenekerezo rya kane z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Leta y'u Burundi ivuye mu gacerere iremera ko habaye imigwano ndetse ko hari abanyagihugu bayo bapfuye, bamwe bakicwa abandi bakanyuruzwa. Redi Tabara ndetse Sefora Arusha yoyo basohoye itangazo gihuta cyane ndetse bamenyesheje amajambo akomeye cyane. Turaza kumviriza ayo majambo ndetse n'icyo basaba Leta y'u Burundi, cyane cyane kiko vyagiye bikunda kwibonekeza yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyapolitike bahunze igihugu cy'u Burundi, baragiye bakunda gusaba Leta yuko yogirana ibiganiro n'abo batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abo babandanya gutera igihugu cy'u Burundi, bamenyesha yuko igihe cyose atabiganiro bibayeho intambara izobandanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kurabira hamwe ivyo vyose bimenyeshejwe na Sefora Arusha ndetse n'ico bavuga kuri abo bagwanyi bahejeje imisi batera mu gihugu cy'u Burundi. Tuze no kumviriza ico abategetsi bavuga kuri ibi bitero, kuko bavuye mu gacerere inyuma y'igihe gitari gitoyi banyegeje ayo makuru, ndetse bamwe mu bategetsi bavuga yuko atangwano ziri kuzirabera mu gihugu. Kuri ubu hari ico Leta imenyesheje, turaza kumviriza vyose mu buryo bw'idonido. Turafise amakuru menshi cyane turibuze kurabira hamwe, ndetse amakuru yose ariko aravugwa kubirabana n'ivyo umugwi wa Redi Tabara, Sefora Arusha ndetse n'abandi bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bamenyesheje. N'amakuru yihuta cyane yadushikiye, tukaza kuraba koko niba iyi ntambara ya Redi Tabara yoba igiye kubandanya canke se n'ivyo Sefora Arusha isavye Leta y'u Burundi, Leta ya Gitega, Leta ya CNDD-FDD iri buze kuvyemera akabaho ibiganiro ku batavuga rumwe na Leta, ndetse no bikuru uyu mugwi witwaje ibigwanisho bivuga yuko ari uwa Redi Tabara. Ese ibi biganiro biraza kubaho? Vyose turaza kubirabira hamwe muri aya makuru. Ndaguhaye ikaze mu mwanya wacu ukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Niba utarafyonda subscribe, akanaka ryo keza ko kugira ufyonde ko, ndetse niba ukoresha ururimi rw'Igifaransa urarabanditse sabone, urafyonda ko. Niba ukoresha ururimi rw'Icyongereza uramanuka munsi y'ivideo iburyo bwawe urabanditse subscribe, ufyonde ko. Maze turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubatunganiriza. Nkaba mpaye ikaze mwese muri aya makuru, mwumviriza kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu mwibereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, namwe mutwumviriza muri rya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu Burundi uko ari 18. Mwese ndabaye ikaze. Ndaye ikaze kandi namwe mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu muri rya nino mu bihugu vy'ababanyi, abari mu gihugu cibanye c'u Rwanda, abari mu gihugu cibanye ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, abari mu gihugu cibanye ca Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'irya nino ku mugabane wa Afrika. Mwese ndabakengurukiye, nibagiye namwe mwumviriza amakuru yacu muri ku migabane ya makungu, cane cane muri Amerika, Aziya, Oceania ndetse na Australia. Mwese ndabakengurukiye muri aya makuru. Nimbohejeje gufyonda sabone canke subscribe, twe turabandanya n'aya makuru twabatunganirije. Murazi neza ko turabambere mu kubatohereza amakuru yizewe, kandi ya makuru akutojwe neza n'amenyesha amakuru b'abahinga mu karere k'ibiyaga binini. reka amakuru tuyatangurire kuri leta y'u Burundi ivuye mu gacerere ndetse n'icy'abategetsi bamenyesha ku bitero biheceje iminsi bisi bibanga mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kuraba kandi ico Sephora arusha imenyesha ndetse n'ico isaba leta y'u Burundi. Amakuru yo kwizera dushikira nuko Mustanteri arongoye komine ya Mukike yo mu ntara ya Bujumbura. Twarabashikirije ingene ahangahe abagwanyi bateye ndetse bikavugwa ko bishe ngo umukuru arongoye igisirikare mu ntara ya Bujumbura. Kuri ubu ngubu rero Mustanteri yakoresheje inama ikomeye cyane ndetse izi nama z'urutava ko ziriko zirabera ijya nino mu ntara z'u Burundi cyane cyane ahibonekeje yuko abo bagwanyi bari ditabara bashitse. Ariko haraba inama nyinshi cyane kugira abanyagihugu bababwire ingene babandanya kwicungera umutekano. Kuri ubu Mustanteri arongoye ikomine ya Mukike mu ntara ya Bujumbura, avuze amajambo akomeye cyane ndetse amenyesha vyose ku banyagihugu bishwe ndetse n'ingene abanyagihugu bategerezwa kwitwara. Amakuru yo kwizera twemeza yuko uyu Mustanteri arongoye komine ya Mukike mu ntara ya Bujumbura yitwa Frederic Manirakiza, akaba adahakana wewe na gato ko komine arongoye imaze iminsi itegwa n'abitwaje ibigwanisho. Ni mu gihe twagiye tubashikiriza yuko leta yabandanyije kunyegeza aya makuru ndetse n'abajejwe umutekano ataco bariko bashikiriza kuri ingwa kuri zingwano ndetse n'ibi bitero vyagiye birabijya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi zyatanguriye muri Rumonge muri Bugarama. Kuri ubu ngubu rero uyo arongoye iyo komine ya Mukike akaba yemeza kandi ko hari abanyagihugu bishwe muri izo ngwano ndetse n'ivyo bitero, abandi nabo barabugwa irengero mu bitero biherutse kuba muri iyo komine. Mustanteri wa Mukike akaba yabishikirije kuri wa kane mu gihe iyo komine yari iramutse igenderegwa n'uworongoye inama nkenguruza amateka hamwe n'abandi bashinga amateka batowe muri iyo ntara. Vyose bikaba bije bibinyuma y'amanama y'urutava ko ari kajyaba yanino mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'umutekano muce yabiboneka yuko uriko uravugwa nga mu gihugu cacu cy'u Burundi.
Hari itariki 23 z'ukwezi k'umunani aho twumva yuko mu babanyi bacu aha muri komine ya Bugarama hariho abagenzi ba nabi ntibahashitse mu bw'umwanya umutekano. Tumaze kubimenya rero komine yacu ya Mukike ntitwareze amaboko, twarahagurutse turakurikirana abagenzi ba nabi amayira yabo. Abenegihugu bahagurukira rimwe, ariko rero n'abo twameze magabo nubwo ntibadushiye umuryango umwe. Saa tariki 26 niho baje kwinjira nga muri komine yacu ya Mukike, baje kudutwara umuntu umwe baramunyuruza gushikira isaha ntituramenya irengero ryiwe. Tubacasubira muri zone Bikanka ku mutumba wa Ndayi bahura n'abantu bariko baritahukira izo njaji nyene zirabafata zirabacumita, bane bashobora gukomereka. Muri abo bane bakomeretse mu nyuma hari bahuye yitaba Imana. Bigiye imbere kuri umunsi wa gatanu nyene bahuye n'abana b'imisore babiri bavukana, umwe bashobora mwica hanyuma ubundi baramunyuruza nawe ntituraronka ntituramenya irengero ryiwe.
Mu yandi makuru twabatohoreje kandi amakuru yo kwizera, urunani Sefor Alusha rwasohoye itangazo kuri uyu wa kane. Itangazo rikomeye cyane ririyamiriza amabi akoregwa abanyagihugu inyuma y'igitero cabaye mu makomine ya Muhuta ndetse na Bugarama mu ntara ya Rumonge. Aya makuru kandi aratwereka neza ko hari ico Sephore Arusha isaba igihugu c'u Burundi. Ico kintu Sephore Arusha isaba igihugu c'u Burundi nuko aya makuru nyene adushikiye ugo runani rusaba leta kugirana ibiganiro n'abatera igihugu aho kwitwaza ivyo bitero mu gushira mu ngiro ubunyabwoko ry'abatutsi nkuko Sephore Arusha yoyo ibimenyesha. uyu yitwa Chuvino mu rwengezo arongoye Urunani Sefor Arusha. Reka tumwumvirize.
Naho rero twagize tuti ivyo ntibikunda ko ubwicanyi bubandanya uko bumeze mu gihe kwaricwe no munsi atari abantu bari muri rya migwi cyangwa bafatanye itonga, ariko ngo uwo bari umugambi uri kurashyirwa mu ngiro wateguwe n'umugambi CNDD-FDD n'ubutegetsi kugira bace birara mu banyagihugu babagandagure. Kuko umuntu aravye uko bavuga ko imigwi yinjiriye mu rumonge ukaraba ingene ugwaruka mu mihinga itandukanye iyo mu ntara ya Bururi irikiragirirwa irikiricwa ntizumvikana na buhoro buhoro. Nikibabaje nuko ibiri ko biragaragara nuko abo wicwa bose arabantu bo mu bwoko bw'abatutsi, ivyo navyo bigatanga ishusho yuko uwo mugambi atari uwo gutuza abo bateye igihugu, ahubwo ari umugambi wo kubandanya igikorwa CNDD-FDD imaze ko kuva ishikira ubutegetsi. Nicyo gituma rero muri Sefor tubwira tuti uko bimeze kose nta mpamvu n'imwe ntacyo tuma umunyagihugu azira icyari, ntacyo tuma ubutegetsi buja mu bintu by'ukuremerentanya. Kandi ibyo bintu n'ibintu twagiye turabona uko imyaka yagira agenda, aho wasanga ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushiraho imigwi yayo, hama iyo migwi igaca ikaja gutera ahantu bukeye ikitirwa ngo ni imigwi ya Right Burundi, kandi mu by'ukuri atari byo. Twebwe rero tukagira tuti bareke kwica Abarundi ataco bazira, ari abo bantu bateye igihugu nibabaronde bavugane, kuko kutavugana nivyo vyazanye aya mabi yose.
No kwibutsa yuko ibi byose bije bikurikira ibyo Jeremy Minani yari yaragiye amenyesha, murazi ko yahora ari umuvugizi w'Urunani Sefor Arusha. Inyuma yaho amenyesheje yuko ahaye leta y'igitega ikiringo cy'amezi abiri cyo kuba yagiranye ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta, yaba bitagiranye ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta ndetse n'abari mu bihugu by'ubuhungiro, ngo leta izoca isamburwa hakoreshejwe ingufu za gisirikare. Kuri ubu ngubu rero biraboneka ko Sefor Arusha nayo nyene icyisubiramwo ivyo Jeremy Minani yari yamenyesheje, nayo ikaba nyene isavye leta ya Gitega kugirana ibiganiro n'aba bagwanyi kugira amahoro asubire agaruke mu gihugu c'u Burundi, ngaho kwitwaza ivyo bitero mu gushira mu ngiro ihonya bwoko ry'abatutsi nk'uko vyamenyeshejwe nyene na Chuvino mu rwengezo twumvirije. Ibi kandi tukaba twarabamenyesheje yuko vyatanguye kwibonekeza mu nyuma yaho abantu baragiye bafatwa abandi bagafungwa bitwaje yuko ngo boba bariko barakorana n'iyo migwi y'abagwanyi yitwaje ibigwanisho. Naga makuru araho ngaho ahereye, kuko ayandi makuru yihuta cyane adushikira nuko abantu bagera kuri 63 nibo bamenyekanye ko bishwe, abandi 6 baranyurujwe, 33 barahagaritswe bongera barafungwa hadakurikijwe amategeko. Nayo abagera ku 19 barasinzikarijwe ubuzima. Ibi vyose ndiko ndakubwira biri mu cegeranyo c'ishirahamwe ya Katu Burundi co mu kwezi guheze ku 8. Bamwe mu bajejwe umutekano, abasirikare, abajejwe intwaro hamwe n'ugwaruka kwimbanira kureza CNDD-FDD bari mu bagirizwa n'ico cegeranyo ca Kati Burundi. Augustin Mubona ajejwe kumenyesha makuru muri iryo shirahamwe avuga ko gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu vyimonogoje cane inyuma y'ibitero bivugwa ko vyakozwe n'imigwi y'abagwanyi mu makomine y'intara ya Rumonge.
Byerekana ko kuvaho habereye ibitero by'umuntu witwaje ibirwanisho mu ntara ya Rumonge, ibitero byigambwe n'umuhari bahetse tabara igipolisi igisirikare hamwe n'imbonerakure byaciye byirara mu makomine ya Mugamba na Mukike ziri mu ntara ya Bururi, intara ya Bujumbura, birahagarika abantu ku bwinshi cyane cyane imisore n'abakiri bato bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ihagarikwa rikorwa hadakurikijwe amategeko, ndetse n'abahagarikwa ntibarwigwe gitumye hagarikwa. Ibyo hagarikwa riranakorwa ku banywanyi b'umugambi CNL bo muri ayo makomine ndetse no mu banywanyi b'umugambo SNL bo muri commune ya Bugarama iri mu ntara Ermongi. Imiryango yabahagarikwa ikaba itamenyeshwa aho baba bafungiwe, biteye amakenga ku mutekano wabo ndetse bakicura n'uko bashobora kugandagura. Kubera byose rero ishyirahamwe Kate Burundi rihamagarira Leta y'u Burundi guhagarika ayo mabi yose ariko arakorwa ndetse yasubiye kwimorogoza ku rugero rwo hejuru. Gasaba kandi guhagarika ihohoterwa ririko rikorwa n'abari mu bajejwe gukingira abanyagihugu aribo abajejwe umutekano bifatikanije n'imbonerakure ku banyagihugu bo mu makomine ya Mugamba na Mukike hamwe no ku banywanyi bo mu Mugamba SNL bitwaje ko habaye ibitero by'abarwanyi. Akadu Burundi isaba kandi Leta y'u Burundi gutunganya imanza hisunzwe amategeko atawurenganijwe cyangwa ngo ahohoterwe kuri aba bantu bose bafatwa kubera ibyo by'ibitero. Kandi Burundi irasaba amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi cyane cyane CNDH gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu gukurikiranira hagufi ibijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi muri iki gihe ihonyango ryako ryabaye umurengera. Kandi Burundi yahagisha cyegeranyo isaba amakungu yo kubandanya akurikiranira hagufi ibijyanye n'agateka kazi na muntu ibandanya kunyuka ndetse bakurikirana hagufi n'ibijyanye n'agateka k'impunzi z'Abarundi ziri mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania aho zidahengeshanya kunyuruzwa zindi zigaragara ko adakubije amategeko ndetse bakaba bavugwa ko hari n'izaje gukanwa mu Burundi zifungiwe mu bushobwa mu Burundi mbere na zimwe zikaba zaranishwe.
Naho mu yandi makuru arabana n'ibiriko biravugwa cyane cyane mu mpunzi, twabamenyesha nuko Abarundi bahungiye Induta baratewe umutima uhagaze nuko babuzwa kuja gusenya inkwi kandi ngo atayandi mikoro bafise kugira ngo bashobore gukinjika imfungurwa bahabwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR. Basaba HCR kurondera uko hejuru y'ibifungurwa bahabwa bakongera ko ibikoresho byo gucinjika nk'inkwi canke se amakara.
Turateguye n'inkuru zirabandanye aho abantu bakubiswe barasaya bavuye guhiga udukwi two gutekesha ifungurwa. Mukamenya neza ko ifungurwa dusanzwe duhabwa ngaho mu gihe cy'impunzi zisanzwe ari ifu y'ibigori ndetse n'ibiharage canke ubushaza na byo bikaba ari bibisi bidatetse akaba atafashanye n'inkwi zigera duhabwa. Aho twari dusenya twabwiye ngo nyuma y'ibirometero bine uvuye kurega inkambi ariko kugeza uno munsi iyo ngingo yarahagaze twebwe tutabizi. Twamenye dusaba rero HCR na Leta ya Tanzania bananye bakoresha uko byose kugira ngo twebwe dushobore kubaho mu mahoro ndetse n'umutekano banubahirize n'agateka kacu kuko tubona yuko kaguma gahungabanye.
Mu gusozera aya makuru twabibutsa iyi nkuru ikunda kuvugwa cyane y'abamenyeshamakuru bane b'ikimenyeshamakuru iwacu bari mu ibohero haheze iminsi 318 ibubanza. Amakuru akatwereka yuko baciriwe urubanza na senari nkuru y'intara ya Bubanza, senari subiramo imanza ya Ntahangwa nayo ikaba yakomeje igihano baciriwe naco nyene kikaba ari ugufungwa imyaka 2 n'igice n'ihadabu ringana no miliyoni kuri umwumwe. Bakaba rero bahagaritswe kwigenekerezo rya 2022 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2019 ibubanza. Bakaba bari bagiye muri komine Musigati aho bariko barareba intambara hagati y'inzego z'umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Abo banyigishamakuru nyene harimo Agnes Ndibaruta, Christine Kamikazi, Terence Mpozenzi hamwe na Egide Harerimana bagirizwa kwifatanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho, amashirahamwe mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu ndetse n'ay'abamenyeshamakuru akaba adahengeshanya gusaba ko barekugwa kuko ataca bakoze uretse ko bakoze akazi kabo. Namakuru yose tuba twabatohoreje ijyana ino mu bisata bitandukanye nga mu gihugu cy'uru ndetse no hanze yacu, turabandanya kubatunganiriza ayandi makuru mu kanya turabashikiriza ayandi makuru ariko aravugwa cyane kubihejeje kumenyeshwa Leta y'u Burundi ndetse n'ibiriko biravugwa cyane cyane kubirabana na Evariste Ndayishimiye ndetse n'ico amakungu amusaba kubirabana na gateka kazi na muntu mu kanya turabashitsa ko ayo makuru.